Kei te piki ngā mā haraharatanga I Wainganui ngā iwi o te tai tokerau, kei Rarunui o rātou hapori I te whakatūwheratanga mai o ngā kuaha o Tāmaki a te rā wiki. Kei te tautokohia e nei mā haraharatanga o rātou e tetahi kai rangahau, arā hei tāna mena ka tirohia te tokoiti o ngā Māori o te tai tokerau kua whai I te kanoārai, te rāpea ka tino hau kerekere te kōwhiori I te rohe, pērā I te rewharewha pāniora I ngā wā o mua. Anei te pūrongo a Isobel Prasad.
E whā marama te roanga o te noho rāhui, heoi tata ana ngā kainoho o Tāmaki ki te puta atu. Ko te rā te kaumārima o Tīhema, te rā ka huakina ngā tatau, engari e āwangawanga tonu ana tā tēnei māngai no te tai tokerau.
Ko te āwangawanga kei tai mai, kei tai nui mai, te mate neki, te mate uruta ki te tai tokerau.
Kei raro e putu ana ngai Māori te kano ārai te tauranga a motu mo te mate uruta. E whetu te kaumātoru ōrau o ngā tangata kua pūerohia, he oi ono te kaumāwhetu ōrau noa iho kua pūerohia I te tai tokerau.
Me he mea ka tai nui mai I ākarana, horapa ki te tai tokerau, ka whati te tuara o ngā ratonga hauora o te tai tokerau, ana kei kona te āwangawanga.
E whakapaitia ana tēnei kairanga hau, ka tino pāngia te mate uruta ki a ngai Māori mēnā ka huakina ngā tatau.
We're 8 times more likely to become infected, 6 times more likely to be hospitalised, and 4 times more likely to die.
I te wā whuru paniora, mate ai a ngai Māori I te hautoru o ngā matenga o Aotearoa. Awekiti ana a Tāonui, ka kite anō era āhuatanga mō ngā tangata e kore e pūerohia.
And there's a major outbreak in multiple Māori communities once the Auckland border opens, then the figures are going to be as bad as they were in 1918.
E whakaitia ana te minita mate uruta kōwhiori me heki ake ngā nama pūero mō ngai Māori I te nōta.
Everyone should be nervous about the vaccination rates in Northland. The rest of the country I think have done a remarkable job of really getting a high vaccination coverage. Māori vaccination rates and the impact of COVID-19 on Māori have been an integral part of the decision making process.
What we're doing in the north is we're making sure that the people who are travelling north have either got their my vaccine pass or they have a COVID test that proves they're not bringing COVID to the north. We don't want to see a spike in COVID cases in our region.
Ko te wawata ia, ka tipu ake ngā nama kano ārai ahakoa ngā āwangawanga a te ekenga a te pāngia I te mate uruta ki a ngai Māori. Isobel Prasad, te karere.